abara bali bibiri tu
bali.
Hey, 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 Baba. Nataka nifanane na wewe.